ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kuva kwa gatanu w'inondwi mu gisagara cha Kamembe mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda kurema isoko no gusumira mu maguriro manini manini birasaba ko uba ufise icemezo cy'uko wakingiwe COVID ya 19 aba mu karere ka Rusizi bavuga inyijwi rya Amerika bavuga ko inongiye ngo yabatunguye ku buryo hari n'abasubije inyuma badasumye bagasaba ubutegetsi kuja burabamenyesha imbere y'igihe ingingo zitandukanye Temistocle Mutijima arabandanye
twatunguwe harabari bari pimishije dupapuro adutaye mu rugo hari n'abasibye message kubera hashize igihe
nanye byantunguye ko nageze mu isoko kaya badusubiza inyuma ngo tuzane message kandi batazifite nkanye nari kingeje nta message nabonye
ni bamwe mu baturage ijwi rya Amerika yasanze bamanjiriye kubwinjiro bw'amasoko n'amaguriro manini yaha mu mujyi wa Kamembe biganjemo abari baje guhaha iby'ibanze nkenerwa mu ngo barimo n'abaturutse mu bice by'icyaro byitaruye cyane uyu mujyi bose babujijwe kwinjira kuko badafite icyemeza ko bafashe urukingo rwa coronavirus kabone nubwo barimo nabakingiwe
ari gutuma umuntu atajya guhaha ibyo ajya guhaha ngiye gutanda hashye rona ko bamfatiye ku muryango na nubu dore uwo twaye turi kumwe aragiye ngenda sigaye umuntu ntabwo ari buze kubasha kurya bitewe n'iyi gahunda iriho
hanyu ubu ngubu naturutse mu ku bitaro bya Mibirizi niho twikingirije urumva kubona ava Mibirizi ngasubira iyo ntakandagiye mu isoko ni ikibazo gikomeye urugendo rwo gutega kugenda no kugaruka na amafaranga menshi noneho gahunda yanjye nayo ikabirapfuye
kubwinjiriro bwa buri soko wahasangaga abashinzwe umutekano wo mu rwego rwa daso hamwe n'abanyerondo bagenzura niba ugiye kwinjira afite ikigaragaza ko yakingiwe kubabujijwe kurema amasoko kuri uyu wa gatanu bavuga ko inzego z'ubutegetsi zakabaye zarabamenyesheje mbere iby'iki cyemezo bakamenya uko babyitwaramo
bakagombye korohereza abantu bakabateguza mbere y'igihe mwese akajya ava mu rugo icyo cyangombwa gifite
hakwiye gushyirwaho itangazo radio turazifite amaradiyo yabaye menshi nk'ubuyobaza nko kubivuga kuri radio Rusizi ntabwo biba byadutunguye noneho bagashyiraho amatangazo ko hari ibibujijwe ku muntu runaka utari ikingiza ubwo buri wese ntawemeye kwinjira mu isoko ntawemeye kujya mu rusengero babidukoreye gutyo byaba byiza
nubabishye ni mujugo cyose bijye muri musenge cyose bijye nta wundi mutse twabona twe babitangaza n'uko nta wundi mutse
ijwi rya Amerika yagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi kubijyanye n'iki cyemezo ariko ntibyadukundiye inshuro zose twahamagaye madame Prisca Mutesi umunyamabanga nshingwa bikorwa waka karere akaba n'umuyobozi w'umusigire wako ntibyadushobokeye n'ubutumwa bugufi twamwohereje kuri telefone y'ngendanwa kugeza ubwo twatunganyaga inkuru yaratarabusubiza gusa abaturage bafite impungenge ko iyi gahunda yatangiriye kubarema amasoko ishobora no gutandukira mu bindi
abatari ikingije bo baraza guhura n'ikibazo gikomeye wenda twebwe dutunguwe none ariko hari byacu biraza kujya mu buryo kuko twari ikingije ubu rero njyewe kubera ko mbona ko ibintu byatangiye gukomera amazi si ya yandi ngenda akangurira abantu batari ikingiza ko bakwiye kwikingiza
twashatse kumenya niba iyi gahunda yarashyizweho n'inzego nkuru z'igihugu zishinzwe ubuzima ariko bwana Julien Mahoro ni Ingabira ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho mu kigo cy'ubuzima RBC atubwira ko icyo cyemezo atariho cyaturutse
ushobora kuba ari icyemezo cyafashwe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze z'aho ngaho ukabanza bakagusobanurira aho kugira ngo wenda umuntu abifate muri approche y'uko RBC cyangwa se Minisiteri y'ubuzima ari ijya gusobanura icyemezo cyafashwe cyangwa usanga ari icyemezo cyafashwe lokali ntabwo nzi muri Rusizi uko byagenze ariko ndatekereza ko bishobora kuba nabyo byarafashwe muri iyo kadere yo kuvuga ngo dushishikariza abantu kwitabira inkingo ariko ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bakagira strategi zabo zikoresha
ubusanzwe ibyemezo rusange bijyanye no kurwanya icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda bifatwa binyuze mu nama y'abaminisitiri nubwo minisiteri zishobora gushyiraho amabwiriza yihariye ajyanye n'ibyiciro runaka mu mabwiriza aheruka gushyirwa ahagaragara na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu Rwanda ntaririmo ritegeka abarema amasoko kubanza kwikingiza COVID-19 mu kiganiro aheruka kugirana n'abanyamakuru mu kwezi gushize kwa cyenda Perezida Paul Kagame yavuze ko hataragera ko mu Rwanda kwikingiza bibitegeko bitewe n'uko inkingo zihari ubwazo zidahagije imibare ya Minisiteri y'ubuzima yo kuri uyu wa kane igaragaza ko abasaga miliyoni 3,700,000 aribo bamaze nibura gufata dozi imwe y'urukingo rwa COVID-19 kuri miliyoni zisaga 12 z'abaturage ni mu gihe bamaze guhabwa doze zombi bakaba miliyoni 2 Temistocle Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda umugwi wa Newstar wo mu Burundi ejo kwa gatandatu ni waronka uburenganzira bwo kuzoseruka mu nkino za Africa zizohuza imigwi 16 yabaye ya mbere wabo mu nkino za Basketball Africa League. Uyo mugwi umenyerezwa na Richard Patrick Ngwizuruvugo yaciye mu murwi wa Reg na Tigre mu Rwanda akaba yakuriye mu mugwi w'Urunani. Mu kiganiro cihariye n'Ijwi rya Amerika amenyesha ko ari akamwemwe ntangere kubona umurwi w'u Burundi useruka muri izo nkino aganira na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Richard Patrick Ngwizuruvugo umenyereza umugwi wa New Star uhejeje kuronka uburenganzira bwo kubandanya mu mahiganwa yo gukurakura namwo mu nkino za Afrika zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo Basketball Africa League. Mwakinye inkino zibiri kandi muzitsinda zose. Ugwa mbere mwasumbije Cobra Sport yo muri Uganda ku manota 67-46. Mu rukino rwa kabiri naho mumutsinda ku manota 78-78 ya Ulinzi Warriors yo muri Kenya. Wiyumva gutega mumenyereza inyuma yo gushika kuri iyo ntambwe mu bikesha iki?
Kino kimwe nashaka gushimira Imana cyane ku bw'itsinzi twaronse ingene byagenze byose. Gushimira Imana, dushimira n'abaturumyise abarongoye ekipe, namwe ingufu nyinshi bashizemo kugira dushike ngaha kugira amahiganwa. Urabona ko iyo utayakinaga ari uruhombo igihugu no ku mugwi. Navuga ko musanga aricyo kintu cya mbere umuntu atangura gushima. Hama ku cerekeye ingene coach yatsinze nuko turashoboye kurengana n'ivyari vyoroshe, imyiteguro yabaye myiza cyane nkuko twoba twabyifuza nk'abamenyerezi. Ariko ndibaza yuko ubu ari ikintu gikomeye cyane, ikintu twize kandi n'amahigwe twaronse kugira dukine ayo mahiganwa akurikira.
Ayo mahiganwa nyene muzohora n'iyindi migwi yafashe ibibanza vya bibiri vya mbere mu matsindi wabo n'imigwi itoroshe, mugiye kuyategura gute?
Namahiganwa batoroshe, namahiganwa asaba inguvu nyinshi, namahiganwa urabona ko harimo uravye ekipe dufise ego ni ekipe nziza, ariko bisaba yuko ushiramo nk'abandi bantu bikunze bishobose bivanye n'uburyo tukashiramo andi maraso mashasha agafasha abahinguvu abo bandi bakiri batoyi barimo ko dusa ekipe kirijeni cyane. Nukuri numva ko nukuyitegura kubera atandukanye n'amahiganwa turimo, kandi urumva ko n'amahiganwa ashobora kudushira ku rundi rwego rukomeye kubera urwego tugiye gukina rudushira ko twokina amahiganwa ya bar finale za bar. Nubwa kandi ko byose ari imyiteguro tugiye hamwe staff technique, tukagenda hamwe n'abarongoye ekipe. Numva yuko atakibuza yuko naho handi tuzobashika. Mani tugiye imbere numva ko tuzobashika. Kuri nicyo kintu novuga, ariko kimwe nshimira abakunzi ba basket, nshimira abarongoye imigwi ya basket, nshimira abarongoye umugwi. Kuri barakoze ibikorwa bikomeye cyane, intambwe nziza ku gihugu, intambwe nziza ku bana b'igihugu, ku bana b'Abarundi. Novuga yuko ari ikintu gikomeye cyane. Dutegure, dushyire hamwe, dutegure iyo round ikurikira, kuko ni round itaba yoroshe. Irandi umuntu wese aba akwiye ashyiramo ingufu nyinshi cyane kugira ashobore gushaka kurajya amahiganwa y'amafinali ya bar. Numva ko kandi birashoboka byose. Kuri nicyo novuga. Ama kuryoherwa turaryohewe cyane, ari twebwe, ari abakinyi, abarongoye umugwi. Gusa nuko tuzokomeza dukora, dushyira Imana imbere, dukora dushyira ibikorwa imbere. Ama tukaraba ko twoshika amafinali ya bar kandi byose birashoboka.
Coach Richard, uravye uko abakinyi bawe bitwaye muri izo nkino urashima?
Ni kuri kugira abagwane batsinde urukino ni ikintu kiba kitoroshe, ariko ndanabashimira muri rusange kubera bitanze ibyo twagerageje kuganira mu matrenema bagerageje kuri korera ko babishiseko nabona ko barimo bakinye benshi aribwo bwa mbere bakinye amahiganwa izi bari na Amazon 5 muri rusange higanwa n'higanwa twagerageje no kuganira n'abakinnyi duse objectif imwe twese tuzi aho dushaka gushika naho turi naho tugira turiko turondera kuja rero navuga ko muri rusange twese turi hamwe objectif ni imwe gukina aya mahiganwa nk'umukinnyi ni byo twagerageje kuganira ni visibilite ikomeye cyane yaba umukinnyi yaba umuentreneur yuko tugerageza gushika kure hashoboka kandi tugatera n'iteka igihugu yajya ekipe iseruke igihugu idarapo ry'u Burundi riraduzwa mu makuru bivuga yuko no kuri ari igikorwa gikomeye coba turiko twese tuzi
gukina izo nkino bifise akahe kamaro ku mukinnyi no kubumenyereza
no kuvyerekeye ico kintu no kuri umuntu wese ase target yo gushika kure ashoboka kandi nkuko nahemeje kubivuga n'invisibilite ku mukinnyi abayo abantu benshi baba bakeneye abakinnyi abari abagenti benshi baje kubivuga navuga ko muri rusange nico navuga ko kiriho turiko umwe wese afise objectif uravye no kuri turese n'abakinnyi n'abarongoye umugwi bose urana ko ari objectif kubera mu akantu katari gatoya gashobora kuba kuboneka turamutse tugeze kure hashoboka navuga yuko icyo cyose ni target dufise twese ya ntangiriro dufise gutangurira ku mukinnyi gushika kuri barongoye ekipe hama kindi no nk'umumenyereza no kuri ni kujya inasubiye kuvuga ku mukinnyi ni objectif
inkino za Basketball Africa League ziheruka kubera mu Rwanda warazibonye urabona abantu bazitabira uko bangana niyo babaje baturutse bizungura iki gihugu cy'u Burundi cyanke umugwi serukira gihugu
namayiganwa ego narimaze kuyabona nayo narimaze kujamo ariko yahinduye izina kare kwa Generali Coupe d'Afrique ariko twatuye akinari eliminatoire za bal ari bal ari bol dukin ariko numva yuko namahiganwa adasa kubona ko asaba inguvu nyinshi asaba uburyo bwinshi kubera kare twaragira tukingiye muri zone amarika cha tubandanya tukatina Coupe d'Afrique ariko ubu bakaba hiyongeremo ko amahiganwa ari menshi natwe biduha experience biduha gutegura ama equipe bashaka na n'igihugu kirabyungukiramo kiraboneka Burundi buramenyekana washaka na equipe nationale irakomera iyo bakinye bamaze gukina mu match nayo bararinda nabwo baba bafise bavuga ko muri rusange ico kuri amahiganwa ya bar afasha imanje mu menyereza ndiga byinshi ndamenyera byinshi kandi na muntu atokwifuza gukina ya mahiganwa ari umukinnyi cyangwa umumenyereza nkuko nabisubiyemo
kwitabira inkino muri Tanzania byaciye kure cyane kuko amafaranga yari yabuze kubera ubushikiranganje bw'inkino n'ishyirahamwe rya Basketball mu Burundi muja gukina bitabashigikiye mugenda mutiteguye neza ntabwo bako ubwo buryo bushobora kubura mugasanga muratakaje ayo mahirwe yo gukina inkino mwimirije za bar
je no vuga yuko kubinyerekeje nk'umutekinisiye ngo mashira mu imbaraga yuko nogira ibintu bya tekinike twarako twarona uburenganzira amandazi yuko abantu baba barongoye basketball abantu barongoye umugwi n'abakunzi b'urukino rwa basketball amashyira amatandukanye ndibaza yuko je mu ruhande rwanjye no batera kama ko budushigikira ukadufata mu mugongo hama amahiganwa yose asigaye tukayashikamo hama tugatera iteka igihugu muri rusange navuga ko biba bitoroshe nuko mu bimbagije ariko je sinabivuga ko cinshi cyane ariko ndibaza yuko nkuko byabaye naho bitari byoroshe ko tuza ndibaza ko nivyo bindi ndibaza ko bizokunda nitwagira ko tugira iyo faze ikurikira
nakaye kamo wotera abakunzi ba basketball kugira muzoseruke mwikwije atawubacisha mu ijisho
ndumva ko je nanje notera kamo abakunzi ba basket yuko bodufata umugongo bakadushyigikira hama tukagenda kubera ni bendera ry'igihugu riba riduze hama no rwaruka rw'u Burundi rukamenyekana bakamenya Burundi aho uri naho buhagaze navuga ko n'umusange n'icyo kandi ndabashimiye cyane Radio Voix d'Amérique ugire umunsi mwiza
Patrick Ngwijiruvugo natwe turagushimiye kuri kino kiganiro ha radio Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0.
Nawo kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Ijwi rya Amerika turacyari mu Rwanda. Ministri w'Ububanyi n'Amahanga Vincent Biruta ejo yakiriye mugenzi we w'Ububiligi Sophie Wilmès. Nyuma y'ikiganiro cyabo, Madame Wilmès yabwiye itangazamakuru ko igihugu cye kizakomeza ibiganiro na Leta y'u Rwanda ku rubanza rwa Paul Rusesabagina. Asumita Kaboyi yaduteguriye iyi nkuru.
Ministri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Sophie Wilmès ni umwe mu bitabiriye inama y'abaminisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe n'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi yaberaga i Kigali ku matariki 25 na 26 z'uku kwezi. Nyuma y'uko inama isozwa, uyu muyobozi yakiriwe na Ministri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr. Vincent Biruta, bagirana ibiganiro byibanze ku mubano w'ibihugu byombi ndetse n'ikibazo cya Paul Rusesabagina na ufite ubwenegihugu bw'Ububiligi ubakaba afungiye Kigali, nacyo cyabaye mu byo aba bayobozi bombi baganiriye. Ministre w'intebe wungirije akaba na ministre w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Sophie Wilmès ni umwe mu bagaragaje ugushyigikira Rusesabagina kugeza ku munsi yakatiwe n'urukiko. Rusesabagina kimara gukatirwa imyaka 25 y'igifungo, ministre Sophie Wilmès yahise asohora itangazo rivuga ko nyuma y'inshuro nyinshi Ububiligi bwagaragaje impungenge kuri iki kibazo. Mu itangazo yasohoye yavuze ko Rusesabagina atigeze yungukira ku ihame ry'ubutabera buboneye by'umwihariko ku ngingo y'uburenganzira bwo kunganirwa. Itangazo rye rivuga ko ihame ry'uko umuntu utarahamwa n'icyaha bakiri umwere ko ritigeze ryubahirizwa mu rubanza rwa Rusesabagina, ibintu ngo bituma imikirize y'urubanza rwe yibazwaho. Guverinoma y'u Rwanda nayo yahise isohora itangazo rivuga ko amagambo ya Sophie Wilmès agaragaza n'ubundi uruhande iki gihugu cyari cyarafashe kuva mu ntangiriro z'uru rubanza rwo kunenga ubutabera bw'u Rwanda. Uwo munsi kandi hahise hafatwa umwanzuro wo gusubika ibiganiro byari biteganijwe ku rwego rw'abaminisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'impande zombi. Umuruzinduko yakoreye i Kigali Ministri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi kuri iyi nshuro yabaye nk'uhindura imvugo kuko abona urubanza rwa Paul Rusesabagina. Amaze kuganira na Ministri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta, uyu muyobozi yabwiye itangazamakuru ko yumvikanye na mugenzi we gukomeza ibiganiro kuri iki kibazo.
Nous avons pris le temps de discuter, d'analyser, de aussi d'échanger nos différents points de vue en la matière.
Twaganiriye ku bibazo by'akarere ariko tunavuga ku kibazo cy'umuturage wacu Rusesabagina. Twafashe umwanya turaganira, turasesengura, twungurana ibitekerezo ku myumvire yacu itandukanye kuri iki kibazo. Twumvikana ko ibiganiro byakomeza, tukazakomeza kujya duhura tukaganira kuri gahunda nziza ihuza ibihugu byacu byombi. Ntituzabura no kuganira ku bibazo nk'icya Rusesabagina kuko nk'uko mubizi habayeho ubujurire bw'impande nyinshi, amateka akaba agomba kongera kwiyandika.
Recommencer puisque il y a eu un appel, plusieurs appels en fait, et que donc l'histoire doit encore s'écrire à ce sujet.
Ntacyo ministre w'u Rwanda Dr. Vincent Biruta yavuze kuri iki kibazo. Ibi biganiro bibaye mu gihe uru rubanza rugiye gusubiramo, nk'uko umuvugizi w'inkiko Mutabazi Harrison aherutse gutangaza ko 13 mu bahamijwe ibyaha bajuriye, hiyongeraho n'abandi 74 baregeye indishyi nabo batishimiye uko urubanza rwakijijwe. ubushinjacyaha bw'u Rwanda nabwo bwatangaje ko bwamaze kujurira urubanza rwose kuko hari imwe mu myanzuro yafashwe itarabunogeye. Itariki 20 z'ukwezi gushize kwa 9 nibwo urukiko rwasomye umwanzuro aho Rusesabagina wari uyoboye umutwe wa MLC DFRN yakatiwe gufungwa imyaka 25. Mugenzi Abimana Kariste wise Sankara yakatiwe gufungwa imyaka 20, bagenzi babo 19 nabo bakatiwe igifungo kiri hagati y'imyaka 23. Kugeza ubu ntitwabashije kumenya ko mubajuriye na Paul Rusesabagina yaba arimo, kuko ayo makuru kugeza ubu nta urayatanga. Ariko umunyamategeko wavuganye n'Ijwi rya Amerika utashatse ko dutangaza amazina ye yagaragaje ko nubwo Rusesabagina yaba atarajuriye bitamubuza kwitabira urubanza kuko ubushinjacyaha bwajuririye ababuranyi bose. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, noneho tujye muri Tanzania, aho leta y'iki gihugu izatangira muri uku kwezi kwa 11 kugiye kuza gukingira impunzi z'abarundi COVID-19, abarundi bari mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Ni Sudi Mwakibasi wo muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu cya Tanzania wabitangaje uyu munsi. Mugenzi wacu James Jovin aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Ivyo vyashikirijwe n'umuyobozi yashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, Sudi Mwakibasi, aho yariko asozera inama mu nkambi ya Nduta kuri uyu wa 4. Kuva ku wa mbere, Bwana Mwakibasi ariko akora inama zihimiriza impunzi z'abarundi gutahuka mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Yashimiye impunzi mu buryo zakurikije amategeko yo kwikingira umugira wa corona, bigatuma atabwandu avugwa muri izo nkambi kuva ico kiza gitanguye kuvugwa mu makungu mu mpera z'umwaka w'2019. Bwana Mwakibasi yavuze ko leta ya Tanzania izotanga urucanco kubabishaka. Leta ivuga ko yafashe iyo ngingo kubera ko mu nkambi hinjira uruvange rw'abantu benshi harimwo abava mu Burayi no muri za Amerika, ariyo makungu avugwamwo cyane uwo
kuhusu ugonjwa wa corona. Ndugu zangu wakimbizi kutoka Burundi, nawapongeza sana kwa kazi mliyoifanya kuzile kanuni za usafi kama njia ya kukabiliana na corona.
Kubijanye n'indwara ya corona, juri zanje mpunzi mwavuye mu Burundi, ndabashimiye ku gikorwa mwakoze mu gukurikiza amategeko yo guhangana n'ikiza corona. Amakuru ndumva gushika ubu yuko hoba hari uwanduye uwo mugera muri inkambi kuva mu mwaka wa hirya yejo bivuzwe mu Bushinwa. Ndabashimiye. Inyuma y'ivyo, aha mu nkambi hari uruvange rw'abantu. Kubwiye mpamvu leta itegekanya kuzana urucanco mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi, twatanguye gutanga inyigisho ku baganga barenga 80. Ni ku bushake uzovyiyumvamwo azocandagwa nka jewe. Kuva mu ntango z'umwaka w'2020, umugera wa corona utanguye kuvugwa mu gihugu cya Tanzania. Ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe, Medicine Sans Frontiers MSF, ariryo ryejwe gisata cy'ubuvuzi mu nkambi ya Nduta, ryariteguye bihagije, ryongera ritanga inyigisho ku bwinshi ku bijyanye n'ibisabwa mu kwikingira uwo mugera. Zimwe mu mpunzi zirashima ko gushika ubu uwo mugera utaravugwa muri ayo makambi, zigasaba ayo mashyirahamwe ajejwe ubuvuzi n'ajejwe gutanga ibikoresho kurushirizaho mu gukora no gutanga izo mfashanyo mu gukomeza urwo rugamba rwo kurwanya ikiza corona.
Leta na UN itwongererije abaganga benshi bashobora gukurikirana amagara yacu hamwe n'iyo ndwara corona, hamwe yoshika hano babandanye badukurikirana, dukurikiranira amagara yacu.
Ariko icyo twifuza nuko urutuvura neza gusumba ubuvuzi bwari buhanye, hamwe n'iki kiza ku ndwara ya